Hi everyone, welcome to Umgosi no Magajane. I am Umagajane. Umgosi uthi namhla bazala bami zithi it's about uSnake. Guys, uSnake keep on disappointing us. Yazi mina at this point angisanawo amandla okulwela uSnake. Angisanawo amandla okukhulumela uSnake. Yazi ukuthini? USnake nami ngiyamdisowna. Hayibo angeke phela. So uSnake posted i-TikTok audio, i-TikTok video. With an order, it kuba zange ngicindezelwe kuba ngwazi amandla anginawo. Hey guys, unfortunately, just that i-video yakhona uSnake sekayidelethile now. But ke uke wathi uSnake siyakhumula, uke wathi ena ama-TikTok ama-comment akawafundi, singakhuluma size siyephi, ama-comment akawafundi. But ke manje idelethile the video, that shows ukuthi uSnake uyawafunda ama-comments. But ke guys, asikho lapho. So uSnake guys, mina these days bengibona ngathi uza kahle ku-TikTok. Yabo bekatshengisa ukuthi engathi unomdla khona into ayenzayo. Abanthini mhlambe, we know that a lot of people bacabanga ukuthi this video ugudla ubabakhe, since ubabakhe atshengisile ukuthi uSnake makaya kuboyfriend yakhe, se uSnake uhamba angandlulanga, uSnake akaklinanga. Nje yayibona indaba yeboyfriend, uyambona ubabakhe engathi at this point sakamukela ukuthi uSnake mdala, uSnake vele uzothandana. But ukuthi uzophuma endlini ungaklinanga, guys, awundlulanga, amabhodi anokudla. Yabo lapho kuhlangahlangene. Yazi ukuhlangahlangene, angazi ngathi ukuhlala ini. So uSnake on that video, into yenza ecasula abantu kakhulu, guys. On that video, guys, uSnake also posted ithombe. Angathi is this TikTok in a ithombe. Isithombe sakhe, she really looks pregnant, guys. You can see she's like pregnant. And a lot of people, they were saying uSnake upreg ubaby number 4. We know uSnake pregnant on the previous season of Uthando Nesithembu. Then on his ngane Nesithembu. Sathola ukuthi leso sisi leso sachitheka. So isisu sesi-4 lesi, guys, hayi asibeni fair. Now I understand umusamsele kubuya. USnake wathola ingane afunda, uSnake wathola ingane, ezinye ingane zathola ingane zifunda zibuyela esikolweni. Abangingacali uSnake uthola ingane afunda, uSnake nawo umama abayi-4 bangaceli bak. If she was really serious about isikole, bakazothola ingane abuyela esikolweni. USnake wathola ingane afunda, wayeka isikole uSnake. Bamkhulisele ingane uSnake. Up until today basamkhulisele ingane uSnake. USnake wathole enye ingane, leyo ngane ihlala kubo babayo, akayikhulisa uSnake leyo ngane. And leyo ngane iyo lebeyimenza ukuthi athende ninini, athembise umacela ukuthi uzolithenga ikhekhe lomntwana. Azange alithenge uSnake ikhekhe lomntwana. Even that time ayevisit umntwana, azange spend even 5 minutes, guys. 5 minutes, cabanga ingane iphuma igezi uyayibo uthi radio ehlangana noma wayo. No, uSnake yazi wavele wakhuluma understandise umntwana ezivuma umuntu ona-30 waphuma wahamba. Azange ngene. Okay, ukungena angasho ukuthi hhayi akangeni intontoni ngoba kukhona abantu. Bangathathi ingane ahambe nayo epark, bangathathi ingane ayihlala nayo i-KFC. I mean like 3 to 30 rand. Even if banganamali bangahlala nayo epark. Epark mahala, mahala. Bangathathi ingane ahambe nayo kamseleko ayilethe ntambama. So that shows ukuthi uSnake akekho kamseleko. Ubaba yikho uhlala asho ukuthi uSnake unokuhamba angaziwa ukuthi ukuphi. Uye umuntu omdala loyo, umuntu esithi responsible loyo. uSnake akekho responsible, guys. Okay, fine. uSnake manje if upreg ingane esi-4 kumele sithi umusamsele ukuthini. Then there are those comment ke abathi uSnake uyafana noMpumelelo kayiphasi. Honest, uSnake akafana noMpumelelo. uSnake akekho responsible, akaclean, akakhulisa ingane zakhe, akathembi. Bamfunela umsebenzi, uyayenga umsebenzi. Isikole akasifuni. Ufunani uSnake? Yini impilo ayifunayo? Guys, I don't know, like at this point I'm so disappointed. And I'm more disappointed ngale video I posted on TikTok. It shows ukuthi akamboni wrong wakhe. Kusho ukuthi nengane engakhuzeka, akamboni wrong wakhe. Because siyikhantri besimkhulumela uSnake, guys, ukuthi hayi uSnake undlule ezimeni ezinzima. Sazi uSnake uke wafuthi kwabe ngathi uSnake futhi uke wandlengulwa. Yayibona yonke le nto le. Sicele umusamse, no, makathole i-counseling, makathole i-therapist. But ke at this point uSnake ngathi akayidingi i-therapist. Ukhulumile nomoya wakhe ukuthi uzoyiphila le mpilo ayiphilayo. Nale boyfriend ehleli naye wayingamkhuzi, guys. Cabanga uyohlala kubo mfana amalanga anga. Namanje ungathola uposte this video just because kibo mfana sibeyamazi umuntu onjani. Ufike endlini only if ufuna imali. And we can see ukuthi umacele uyazama ukutshengisa uSnake. Uyazama umacele ukubonisa uSnake uthando. Even if singabuyela on the previous episode, episode 11 of Uthando Nesithembu. UMakhumalo uthe indaba kaSnake enye bayikhuluma, ubani ofuna ukuphoxwa uSnake. It shows ukuthi uSnake kwala endlini, hayi bo, akabazwa abomamakhe. Akabezwa at all abomamakhe. Ingane le yakamayeni, last born akamayeni, said uSnake uthe uzangishaya. That means nengane masendlini uyazishaya uSnake. Ah, guys, yabona at this point angisanamandla okukhulumela uSnake. usineka afuna ukusebenza, usineka afuna ukufunda, usineka afuna ukugada ingane zakhe. The only thing ayezo awukwazi ukwenza ingane then uespecially abazali bakho bakugadele. Yokuqala is 2 years 3 le mabo preg. But bazali bami zitho, please comment down below and please don't forget to like, subscribe, share and hit that notification button. Nginithanda ukuya nokubuya.